an hacha kunwara hacha kunwara shaka no kubitekereza kubana kubura baby you're my life wewe baraka yangu ibyiza byose nabiboneye muri wowe Chongwima
I don't know that
kukubabaza
I don't know that
kureba abantu